ishengero rya vivante canke eglise vivante de Jésus-Christ au Burundi ryatanguye kwigenekerezo rya gatandatu mu kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kabiri. Icyo gihe niho ryemerwa n'amategeko mu Burundi. Icicaro caryo kiri kwijabe hafi y'igituro c'amabus bita foyer hafi y'ihoteli Albatros. Ryagiye rirakura mu buryo butangaje mu bisata bitandukanye byaryo gushika n'uno munsi. Mugiye kumva uko ryagiye rirakura, abantu batandukanye baraje kubayagira uko byagenze.
Ishengero rya vivante canke eglise vivante de Jésus-Christ mu Burundi ryatanguye mu mwaka wa 1992 yemewe n'amategeko nibwirizwa shikiranganji ku itariki 6 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kabiri ritangujwe n'umuhisi Ndaruhutse David. Ryatanguriye ngaha mu Burundi, nta kindi cicaro ryari rifise, nta handi ryaje riva. Ryavuye umutima w'Imana irishikiriza umukozi wayo riratangura. Iri shengero rya vivante canke eglise vivante watewe iteka kuritangura n'umuhisi Ndaruhutse David. Ico gihe atanguranye n'umutambukanyi wiwe mupfasoni Rusi wa Yezu, niwe nyene Imana yari yateye iteka gutanguza igikorwa ca Ministere du Reve en Afrique. Bavuye hanze kwiga Imana barongoye kugira igikorwa kizana umuvyuro muri aka karere ko mu bihugu vy'ibiyaga binini. Kwari kwifuza kubona umuvyuro uzana umwuzuzo reconciliation, uzana uguhinduka amashengero, eka n'abari hanze y'ishengero bakinja mu bwami bw'Imana. Byatanguye mu buryo butangaje. Umukozi w'Imana David yari yatanguje ibindi bikorwa byitwa Ministere du Reve en Afrique, byari bikorwa bishigikira amashengero, byafasha abantu batawe, abitwa abasazi, byose ivuriro, byarafasha mu bikorwa by'amajambere, ariko kandi byavuga ubutumwa cyane. David Ndaruhutse yari umuntu akunda ubutumwa bwiza, yabushigikiye aho aronsa akaryo hose yarabikora, yarakora ibyo bikorwa. Imana yamukoresha kuzana ikintu abantu atari bamenyereye, ikintu kijanye no gutazira Imana, kwiyegereza ugwaruka. Uko vyabandanya niko Imana yamubara ko akwiye gutangura kurera abo bantu, ntabavyaza ubutumwa bwiza mugabarere. Nawe ico kintu yaragitinya gose, mbere umuhamagaye pastor mwarabipfa. Mugabo Imana intumbero yayo ntihagarikwa n'umuntu, iratuma abakozi bayo, hari abagenzi yagiye arahura nabo mu bihugu, umwe aramukarira amara ati Imana yavuze ngo reka kuvyara nk'inzoka, nizo zigenda zitamagi hirya no hino, ahubwo ubaka ibigega. Buhoro buhoro arabiyaga n'abo bari basanzwe bakorana mu ishyirahamwe rya Ministere du Reve n'abandi bagenzi. Uko ni ku cyumviro caje, ishengero riravuka ritangurira ngaha, rica rigenda rikwira no mu bindi bihugu.
Eglise Vivante yatangiye mu 1992 mu kwezi kw'indwi, twari abapatiri 11 barongowe na Pateri David wari visionnaire. Dutangurira munsi y'igiti cari haruguru y'akagara y'igaraje ya Janvier, hariho umucanwa mwinshi cyane ku buryo wahaguruka kuvuga ubutumwa abantu bagatangura kwikubita hasi utaragira icyo uvuga. Hari umuriro mwinshi cyane kandi buri munsi twakira abantu baza gukizwa, kugeza aho tutakibasha kuba munsi icyo giti, kuko abantu bagomba kuba benshi cyane duca turimuka tuza aha muri kino kibanza gikuru cy'ishengero. Icyo nabonye ni uko abarwayi bakira ku bwinshi, indwara zarakira, haraba ibitangaza bikomeye cyane. Ryagiye rikura kuko rimaze gucika ngaha, ni ukuvuga yuko uwo muriro wagumye kubandanya uje imbere, niwo watumye ishengero riguma kwaguka ryaguka ryaguka kugeza aho rigeze uyu munsi niba imana yarice bivante koko ukibundo bikorwa nibizima gusa nta kintu gipfuye gikorerwamo ndashima imana no kuba rigeze aha ubwo rero njyewe ku mutima wanjye nifuza ko ryo kwaguka rikajya mu mahanga yose yo kuyisa
Eglise Vivante ryabaye ishengero rikura cyane mu buryo butangaje butangaza abari muri ryo bitangaza abari hanze Eglise Vivante risobanura ishengero rizima ni ukuri ryaragize ubuzima ryaranyarutse aho mu 1992 ritanguye mu mwanya muto umurongozi umubyeyi ndaruhutse David waritanguje arongowe n'Imana afashijwe n'abandi yagize icyumviro cyo gukwira igihugu cyose mu kanya gatonyi aradukoranya tubarira ati numva Imana indongwe gushinga amashengero ijana ico gihe hari atangwe kuvugwa iby'umuzo w'imigambwe myinshi intwaro ya demokarasi amatora turahaguruka turashinga amashengero biranyaruka ndibuka yuko mu kwezi kumwe twashinze amashengero ashika 10 byari ibintu bitumvikana twagenda twagira ibikorane bitanu icyarimwe igihe kimwe twatanguriye ahantu hitwa Minago tugira mu Rumonge tugira ahitwa Icabara tugira ahitwa imvugo tugira Inyanzarak tugira Makamba ibikorane bitandatu icarimwe bari abantu benshi dutegeza kwitwararika bagiye ari ama ekipe agiye gushinga kuvuga ubutumwa hanyuma ibikorane biheze hagaca hasigara babiri bavuye muri iyo migwi baca babandanya igikorwa cyo kurera abihanye jewe ndi mubagira ubuntu bwo kuja gusaba impusha ibikorane bera kurondera inzu aho iyo migwi ishikira kugaruka nk'abajana nkabereka twabafatiye ntasubirayo njanya makete yo gusaba aho ishengero ritangurira ntasubirayo njanya intebe z'aba abakiriye Yesu bwa mbere watangura kwicara mbere yuko twinjira mu magume ya 93 twe tumaze gushinga amashengero y'ababa 18 uwo mukozi w'Imana yagiye kwitaba Imana mu 1997 imyaka 5 gusa ishengero rimaze gushinga amashengero nka 40 ntiyashitse ku cifuzo c'amashengero ijana nk'uko yavyiyumvira uko yaciye acamo ingwano abantu ntibari bakigenda ntitwasuye kugenda ku muvuduko twari twatanguriye ko ariko ntibyabuje ko rijabuka rikaja mu gihugu ca Zaire ico gihe kuko yavitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo inyuma ya 1996 mu nyuma iraja no mu Rwanda hanyuma irashika no muri Senegal muri Afrika y'Uburengero
Eglise Vivante yaje kwishura ku kibazo kijanye n'urugezo canke igihe ishengero rya Kristo muri rusange ngaha mu Burundi ryarimwo no kuvuga ngo ibijanye n'umuriro w'ubutumwa bwiza ibijanye no kuvuga ubutumwa ibijanye n'ubushobozi bwa muhemu yera gukorera mu ishengero ibijanye no kwexperimenta presence y'Imana mu buzima bw'umukristo no kuvuga ngo nkanje nahabaye imbere kandi no mu itanguriro ry'ishengero gushika ishengero ribandanye rikura ndazi akamaro Eglise Vivante yaje kumara mu buzima bw'abajene mu buzima bw'abakristo harabari baraguye harabitwa ko bari mu ishengero basenga ariko barazimye rero icyo gihe nari nkiri muto nicyo gihe nahagurutse nicyo gihe natanguye kwizera ko iby'Imana yashizemo atari ku bwanje cyangwa atari mu buryo bw'idini gusa ariko ni kubwa impamvu z'ubwami bw'Imana no kuvuga ngo nagize igicapo kinini cyo gukorera Imana gushika uyu munsi nabonye ishengero ya Vivante rikura mu buryo busiga ubwenge hanyuma ikangurura iraza mu buryo bw'ivugabutumwa ndibuka ivugabutumwa ryateguwe mu gihugu cyose ndibuka amasengesho mu bihe by'intambara zikomeye cyane igihe cy'aba sans défaite aba sans échec igihe cya gisagara cyacyugarijwe n'impfu zitandukanye ishengero Eglise Vivante ryarahagurutse mu buryo bukomeye cyane ritegura amasengesho Pasteur Edmond yari umwe mu bantu bari imbere baremesha ibikorane by'amasengesho natwe nk'abaririmbyi tugakorana mu buryo bukomeye rero Eglise Vivante irakura mu buryo bw'ivugabutumwa mu buryo bw'ijambo sivyo gusa Eglise Vivante yongera imenyekana ku kintu kijanye no guhimbaza no gutazira icyo kintu rero hari abantu bibaza ngo cavuye hehe cyatanguye ryari isoko ni ryari ndi nyene Pasteur David yari umu adorateur yari umuntu afise umutima munini yari umuntu akunda Imana yari umuntu ari connecte n'Imana yari umuntu yabaho mu bukuru bw'Imana rero igihe twabanye imyaka twabanye yagiye atwandukiza uwo mutima ntiyashobora kuririmba neza nta jwi yahatari yari afise ariko yari afise umutima wo guhimbaza no gutazira uwo mutima rero ndawucakira bifatana rero n'impano mu buryo bwo kuririmba Imana yampaye icyo gikorwa kirakura muri jewe kirakura muri Eglise Vivante cyandukira amashengero menshi cyandukira ibihugu duhanye imbibe u Rwanda Congo cyandukira region cyandukira amahanga kubera ko ingendo twagiye tugira ndashima Imana rero ku bantu bacakiye umutima pasteur batandukanye mpereye cyane cyane kuri pasteur Edmond yacakiye umutima kandi akagira umutwaro wo kubandanya yerekwa intumwa pasteur David Imana yamuhaye yukuzana ikanguro mu mubiri wa Kristo kandi Imana ihezagire abakozi b'Imana bose bacakiye iryo yerekwa kandi nongeye kuvuga ngo Eglise Vivante ramba Eglise Vivante komera Eglise Vivante hagarara mu bushobozi Imana yaguhaye kugira ngo urongore igikorwa cy'ikanguro Imana yavuze kuri iki gihugu no ku mahanga
natangiye gusengera muri Eglise Vivante mu ntango y'umwaka wa 94 ndavyibuka ico gihe umuntu yararangoye ko hari abana ico gihe yaratubonye nje nabo tuvukana araduhamagara ngo twinjire muri chorale turagenda nko kumwumvira ariko twabijamo turi abana tutazi ico dukora ariko muko kwinjira muri chorale vyambereye umugisha kuko naciye nkurira no muri Sunday school nuvuga ko muri Sunday school vyabaye umugisha cyane kuko n'ahantu batwigisha kubaha Imana ahantu batwigisha gufata imirongo ya bibiliya mu mutwe ukiri umwana ukibaza ngo yakubara kugora ariko ugasanga ni indero nziza bari kubara gutoza ku buryo iyo myaka nahamaze ndi muri Sunday school ndi muri chorale y'abana wambereye umugisha cyane kuko byabaye nk'urufatiro rw'ubuzima bwanje ko nigeye nagenda kura nabandanije gutyo nsenga ariko nkiri umwana tujuhama harageraho nanje fata ingingo yo kwakira Yesu umwami n'umukiza wanje kubwiyo ntango nziza nagize hama mu nyuma ndabikuriramwo mbandanya ico numva cyane cyane nakuye muri iyo myaka y'ubuto n'ubukumi nuko twarigishijwe cyane ku kintu cyo kubaha Imana no kwizera gukunda Imana utavyigishijwe n'abavyeyi ariko wavyigishijwe n'ijambo ry'Imana nyene gutoza indero nziza atari y'abavyeyi ariko indero kuwe mu ijambo ry'Imana ivyo ndabibona ko vyamfashije ubunonge kubibona ko nakuze aho hari abamaze gushika mu buzima ako cusanga icagufashije kinini ico ronsigihe warukira umwana imbuto nziza yabibwe muri wewe uvuga ngo uyu munsi narangije amashuri yanje mfise urugo ndafise nakazi ariko muri ivyo vyose ikintu numva cafashije guhagarara neza ari muri ako kazi ari no mu gikorwa c'Imana uyu munsi njejwe ari no muri mu vyurugo muvuga ngo ni kintu nigishijwe kuva nkiri umwana n'indero nziza nakuriyemo kandi nari ronse mu ishengero uvuga ngo iyi myaka turiko turahimbaza isabukuru Eglise Vivante iriho je ku buzima bwanje bwari ubuzima n'ubuzima nahakuye ni inyigisho nziza nahakuye nvuga ngo mu gihe tuco kunezerwa numva nezerewe cyane kuko ni ishengero ryandeze atari mu buryo bw'impwemu gusa ariko no mu buryo bw'umubiri ryarandeze rirangeza ahantu no munsi ndubatse mfise umwana no navuba arashobora no gutangura nawe muri Sunday school nkuko naje nahakuriye n'indero nifuriza umwana wese canke umuntu wese agikura kuko uyu muntu ariko arakura niho yigishwa indero nziza kubwivyo numva nashaka gushimira cyane uburongozi bwa Eglise Vivante kuva muri Sunday school gushika naho ngeze aha bitayeho kwigisha abana bitayeho kwigirira urwaruka numva ashaka kubashimira cyane kubw'ico babivye mu buzima bwacu Imana ibahezagire kandi babandanye igikorwa kiracari kinini uvuga ngo ico mwatumariye hari urundi gwaruka ruri nyuma yacu twobasaba ko mwubakorera nkuko mwabidukoreye
irishengero ryarakoreshejwe n'Imana ryaragutse ryarakoze ikogwa byinshi mugaho nkuko mubizi ijambo ry'Imana yaravuga ngo nzokubita umwungere intama zisanzare umwungere ndaruhutse David amaze kwitaba Imana mu buryo giturumbuka gwisanganya ryabaye ku itariki 12 ukwezi kw'icenda mu 97 mu gihugu ca Congo mu misozi ya Minembwe mu ntara ya Kivu byarahungabanje bikogwa yaramaze gutanguza eka muravyumva yari umuvyeyi w'ico ikogwa n'umuryango byarahungabanje n'abakunzi biwe ico gihe umwansa arabikoresha gose haguruka mu vurungano mwishengero abatari bake barashwiragira ishengero aca mu bihe bigoye mugabo Imana ni Imana y'urutonde yari ari bibanga uwo mukozi w'Imana mu 96 mu kwezi kwa 11 itariki 10 kwa Mungu mwikoraniyo hagati arampagurutsa arambara ati ragira ubusho bw'Imana ampa inkoni je nimvira ko yimukiye mu Rwanda ansiga ibikorwa ngaha mugabo mu nyuma arantomorera neza ati bandanye ibikorwa araye ibikorwa ntikubera iki mu nyuma naje no gusoma makayiwe nkabona umengo we yumva ko agomba je kuyindi konti na kundi mugabane w'isi nka Amerika canke Asia mugabo amatwa dusumira yaje kwibarira abantu nk'iminsi 5 mbere ko itaye Imana abarira umuntu ko Imana amubariye yuko yakoze kuvugishwa ivyo muvyuro mugatazubamwe aho yampaye iyo nkoni ampaye nshikirije intahe bukeye namuherekeje ku kibuga c'indege mbona mpaye ikoti yahora yambara yari arimaranye imyaka 10 arambara ati hari n'ibindi Imana yambariye reka ndaguhe ikoti nti ndizera ku indege atari wa mukogote wa Elia arambara ati Edmond singitinya gupfa narapfuye impfu nyinshi ico gihe turatwenga mugabo ivyabaye byarabaye Imana yamuteguye turabandanya eka ishengero ravyemera umwasi yagerageza kugwana mugabo navyo nyene uhora bihinduramo gikorwa gihamba cyo gukura ku ishengero cy'abanyeshengero gukunda ishengero n'ibikorwa by'Imana no gukunda abarongozi babo no gutahura icari cy'umuhamagaro no kwizera ko atari ibintu byoroshe mugabo bishoboka ndashimira abatwaye hafi notangura ku mutambukanyi wanje eka n'umutambukanyi uwo muhisi mu mpano yagiye araduha nabandi bakoze Imana twasigaranye batubaye hafi ishengero rya Vivante muri rusange ryatubaye hafi kadushigikira bakaduhanura bakemera tukabaje imbere tukabarongora turashimiye na n'umubiri wa Kristo muri iki gihugu mbere no hanze babanye natwe bagendanye natwe babaye abakunzi umusaraba koko n'abakunzi b'Imana eka n'abakunzi bacu
igenekerezo rya 18 ruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri niho Pasteur Edmond Kivuye n'umutambukanyi wiwe Pasteur King Faith barobanurwa mu gusigwa amavuta yo kurongora Eglise Vivante de Jésus-Christ au Burundi
novuga ko ndi mu bate witeka kubona iki gikorwa kibiragira mu mutima w'uyu mukozi w'Imana mbere ntategwa iteka no kubona caguka kubijanye no gukura ku ishengero no bashingira intahimwe itangaje yobereka iby'Imana agira akora mu gukura ku iryo shengero hari ibihe bishika bibiri nibuka byanyeretse gukura ku iryo shengero n'ibitigiri bitangaje kubize ibijanye na no gukura ku ishengero ibyo bita croissance de l'église muri zo ntambara muri zo ngorane byarashitse yuko shigwa mu ibohero sinotinya kwivuga ko n'intumwa zageze iraca mu ibohero n'abandi byarabashikiye byari ibintu bitari byiza byari ibintu bibishe byari ibintu bibabaje baje kwishengera baje ku muryango wanje mugabo nasohotse namazeyo iminsi 11 igihe cyo kuvayo gishitse navuye kuwa kane kwa Mungu haza abantu benshi baje kuraba uwo muntu kuko byaravugwa ku maradiyo eka byaravuzwe no ku televiziyo umunsi nasohoka abantu baraza harabaje gukurikirana ibyo bakurikirana hari abaje kuraba ibyo bumvise ico gihe abaturabira protocole baraba abashitsi abafasha abashitsi kwicara kubafasha kumeregwa neza mu gihe ariko arakurikira ijambo barambare ko hoba hari nk'abantu nk'igihumbi n'amajana abiri hafi igihumbi n'amajana atatu bahagaze bari benshi cyane ugereranyije n'uko gene twangana ico gihe bihurirana n'uko hari ishengero ryaheruka kuduha intebe zishika amajana indwi ishengero ryo mu Bwongereza ry'ababatiste washaka nibyo navuze ko umubiri wa Kristo wabaye hafi yacu hanyuma izo ntebe zishika muri ico gihe barazikura mu idepo bariruka nkarondera abantu abaha amahema abandi baricara kuzo abandi barazinjiza hagati aho abantu barengana izo ntebe ntizasubiye muri depo bivuga yuko abantu majana indwi biyongeye ku ishengero muri wa Mungu umwe uko no gukura ku ishengero gutangaje ikindi gihe hari muri zo ntureka twariko turacamo ico gihe ndiko ndasenga numva ndarongowe kwarira abo dukorana ngo twagure umwe mu barongoza arambarira ati ubona abantu ariko aragenda ngo twagure oya bazozazo kwicara aho bagiye bavuye ntoya reka twagure dukore intambuko yo kwizera kuko ukwizera kudasiba ikorwa kuba gupfuye ico gihe mu ncamake baranyemerera turasohora amafaranga barazana amabuye barasesa umucanka barazana isima barashinga imbaho bararondera amabati mu gihe tukiriko turagura igihugu mwumvise ko cyako kiraca mu gihe cy'amagume kigoye haba ingwano ikomeye mu bice bya Kinama zatenga n'ahandi abantu bahunga baza mu gisagara hagati ico gihe twisanga ari twebwe twakiriye abantu benshi mu ishengero ngiye amasengesho mu gatondo masengesho y'isaha 12 gushika isaha imwe twama tugira iminsi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu sanga abantu baragandagaje ngaho abavyeyi utwana abagabo imisore inkumi mbona ingene bagandagaje nza numva ijwi rambare ngo wabonye ko ba bantu baje numva Imana irantangaje mbere umutegetsi umwe mukuru aje kugarukira ku mpunzi zari ngaho aravuga ati ndashimiye ishengero rya Vivante yakiriye impunzi biboneka yuko amashengero menshi atashoboye kubikora ico gihe Imana birahindukije nivyo ariko biravuga ku maradiyo vy'ingorane zari mu ishengero rya Vivante biranumye gatonye Imana yagiye iriyerekana ikuza ishengero ryayo mu buryo butangaje novuga nti ntabari twebwe ariko abe uhoraho abari washimwa
ishengero rya Eglise Vivante ryatanguye muri 1992 hari kwijabe ahantu munsi y'igiti twatanguye turi abantu batari benshi sinimvira ko twarenga 30 cyangwa 40 ariko cyari gihe gikomeye cyari gihe cy'ubwiza bw'Imana cyari gihe twabonye impuhwe mu yera akora ibintu tutari tumenyereye igihe kimwe nibuka twari ko turatazira ubushobozi bw'Imana buramanukira bari ko bararirimba turi ko turatazira numva ibirenge byanjye byavuye hasi numva ndi mu kirere abantu bose baranezerwa ubushobozi burabamanukira batangura kuvuga mu ndimi nsha byari ibihe tutari tumenyereye twari twari mu icyo gihe hari ubushobozi hari reveye niho nari nkibona reveye nk'iyo igisata cya kenyezi cyatanguye muri 1994 niho je bantora kuba umukuru w'abamama icyo gihe turatangura ibikorane dutangura turi bake dutangura igikorane hari umunsi wa mardi tugahura tugasenga tukumviriza intahe zavuye mu byo twasengeye nko mu ndwi iheze gitanguruko tubona uguhinduka kw'abantu tubona uguhinduka kw'abigeme hari abigeme benshi bakizamo bakumva ingene tubahimiriza kubaha kuba tubahimiriza gutaha kare tubahimiriza gukora ibikorwa byo mu nzu tubahimiriza kwiga neza mu ishuri turabategura kugira babe abamama bejo bafise iteka ico nacyo twabonye ari ikintu cyagiye gihindura abigeme bacu dukurikije intahe bagiye badushingira nacyo turagishimira Imana abamama bagiye bahinduka mu buryo butangaje ikindi nohimiriza abamama cyane cyane abamama pasteur ku gufata mu migongo abashinga ntahe babo bahamagaye nk'abakozi b'Imana nabonye ari ikintu gikomeye cyane kandi saba n'abapastor gufata mu mugongo abapfasoni babo kugira babahimirize gukora icyo gikorwa mu mashengero yabo narabonye ko byamfashije je umushinga ntawe wanje yaramfashe mu mugongo akangira inama akankamusaba kudufasha akadufasha nasaba abamama pastor ko bahaguruka kwigisha abamama pastor abamama abigeme icyo gikorwa cy'abigeme n'abamama kikaba igikorwa gikomeye mu mashengero yacu kuko nabonye ko ari ikintu gishobora gusana ikanguro mu gikorwa cy'Imana
ishengero rya Vivante rifise intumbero yo guhindura amahanga kuba bigishwa ba Yesu Kristo ribikora mu buryo butatu no kwamamaza ubwami bw'Imana no kwigisha ubwami bw'Imana no kwerekana ubwami bw'Imana kubwamamaza mu bikorane mu gihe cy'imemburo ku ma televiziyo mu ma radiyo ku ma interineti mu binyamakuru mu buryo bwose bushoboka turamamaza ubutumwa bwiza nkuko Yesu yaje yamamaza ubwami bw'Imana kuko twe tugera ikirenge mu cha Yesu twigisha ubwami bw'Imana ibyo twakwita enseignement cyangwa formation tura mashuri ya Bibiliya mukuru nk'abantu kwiga ma seminaire mu mashure asanzwe y'ubwenge turasa amashure hirya no hino hanyuma tukagira ibyo bita kwerekana ubwami bw'Imana canke demonstration Yesu yarabwamamaje abarira amasinzi y'abantu hanyuma afata bakenye arabigisha ariko kandi arabwerekana demonstration y'ubushozi bw'ubwami azura bapfuye agaburira abashonje aho zabarira akiza abagwayi ahumanura abahumanye aharira abanyavya yarerekanye ubwo bushozi bw'ubwami natwe niko tugira hamba tukabwerekana mu gusengera abantu bakabohoka mu kubavura amashengero yacu amaze gushinga amavuriro amarero y'impfuvyi amashure ibikorwa by'uburimyi ibikorwa byo kugwanya kiza roho nyanganda sida gufasha impunzi ibikorwa byinshi byacu twakoranye n'ishirahamwe rya Ministère du Réveil mu nyuma rya Chelsea n'irya African Revival Ministries rya Jeriva mu Bwongereza aho umukozi w'Imana ashimye ko iryo rindi ritangurira turakorana niho ducisha imfashanyo nyinshi mbere vuba turi mu gutangura radio na television La Vivante izofasha kwigisha abantu no mu bindi bihugu bya Afrika eka no ku isi yose nibindi bikorwa tutkodonda bibandanya nibikorwa by'amajambere muri Senegal turafasha abana wo kwibarabara aho tutari dukorana n'amashengera hari twebwe twariyemeje kwagura ubwami bw'Imana no kuhindura amahanga yose agahinduka bigishwa ba Yesu Kristo kugira ngo mwese muze dukore hamwe gukiza Burundi gukiza karere ka Afrika y'Ubuseruko gukiza Afrika yacu eka n'isi yose tubere umugisha amahanga tubere umugisha na Israel nkuko ijambo ry'Imana bitubarira Imana ibahezagire
Shengero vivante Siko konje makwako kanisa la vivante Siko konje makwako kanisa la vivante Happy anniversary to you living church Happy anniversary to you living church